Dhano nyere waneno gweth anonyuolo wuowi Samuel ji neno wich kuot orumo dakipar ana kaka neno yudo kwe bang' ndalo mathoth ka dhano nyere waneno gweth anonyuolo wuowi Samuel ji neno wich kuot orumo ngimani dhano jari jiworo kakidiwo ngimogoya taro paro lalni to kik chunyi tho jadwoko nitie dipondi winjo matek e ngimani dhano jari jiworo kakidiwo ngimogoya taro paro lalni to kik chunyi tho jadwoko nitie
Jehera dokone, donjo male.